kinachotajika ni furaha.
Hebu furahia. Hebu cheka. Katika hii dunia, kila kitu ni furaha. Jambo lolote likitokea, furahia. Jambo zuri, furahia. Jambo baya, furahia. Sometimes you win. Sometimes you learn nothing to lose.
Got me.
Sometimes you win. Sometimes you learn nothing to lose.
Says my body.